sifuna ukubhala u-18% okanye u-18 ekhulwini njenge-decimal nanjenge-fraction. Ndizawuqala ke ndimbhale njenge-decimal. U-18% siyamazi uba ungu-18 ekhulwini, ngu-18 kwizinto eziyi-100. U-18% ngoba la cent uthetha ukuba u-100. So ngu-18 kwizinto eziyi-100. Yinto ethethwa ngu-18% leyo. Xa sendimbhala ke ngoku lo 18 kwizinto eziyi-100 njenge-fraction unje, ngu-18 ngaphezulu, ezantsi ngu-100, ngu-18 kwizinto eziyi-100. Yi-fraction yam ke ngoku le endiyibhale apha. Kodwa sifuna ukumbhala lo 18% njenge-decimal kuqala. Into esiyaziyo ke kuba xa ingu-18 kwizinto eziyi-100, sine inani lethu lithetha uba likwilaa ndawo kuthiwa ziyi-hundredths. So sithetha uba sino-18 hundredths. Zizinto eziyi-100 eziyi-18. Ziyi-18 kwizinto eziyi-100, ithetha uba ngu-0.18 xa umbhala njenge-decimal u-18%. U-18 kwizinto eziyi-100 xa simbhala njenge-decimal ungu-0.18. Simbhalile ke ngoku uyi-decimal yethu. Ngoku sesizawuphinde siyijonge lo 18 kwizinto eziyi-100 uba xa simbhala njenge-fraction, eyona fraction elula uba singamenza njani. Xa ubona ku-18 no-100 kukhona inani esingohlula ngalo elingu-2 kuwo umabini ukuze kungashiyeki inani ngaphandle. U-18 xa simohlula ngo-2 ngu-9. U-20 yena xa simohlula kabini ngu-50. Ithetha uba ke ngoku i-fraction yethu izawuba ngu-9 kwizinto eziyi-50. Inani lethu elingaphezulu ngu-9, elingezantsi ngu-50. Xa simbhala ke ngoku u-18 ekhulwini okanye u-18% njenge-fraction ungu-9 kwizinto eziyi-50. Xa simbhala njenge-decimal ungu-0.18. Uyayibona le ndlela endiyenzileyo uba ininzi inde ingakubonisa uba uyenza njani le nto bendifuna uyibone, kodwa ubunoyithatha nje le nto esiyinikiweyo engu-18%. Ukhumbule uba u-18% uthetha uba ziyi-18 kwizinto eziyi-100. Ithetha uba inani elingaphambi kwale pesenti lithetha uba ngu-18 over u-100. Ngu-100 ozoba linani elingezantsi xa sino-percent. Inani elilingaphambili kukwapesenti lizawuba phaa ngaphezulu. Kodwa ungaphinde umthathe njengo-18.0%. Ndifake nje u-0 phaa emva kwe-decimal. Akayitshintshi elinani alenze litshintshe ngoba usemva kwe-decimal. Ke ngoku xa seyinje uba ufuna utshintsha la 18.0% abe yi-decimal, uzawuthatha u-18 lo umohlule kabini ngo-10 okanye ubhekelise i-decimal uyise ngasekungcele kabini, uzawufumana u-0.18. Yi-decimal yethu le. I-fraction yethu siyayibona nantsi. Ingu-18 kwizinto eziyi-100. Ngu-18 inani lethu elingaphezulu, ngu-100 inani lethu elingezantsi. Uyayibona ke ngokuba yenziwa njani le nto yokutshintsha i-percent, umenze i-decimal, uphinde umenze ne-fraction.